a songwriter, ucula ngendlela engumangaliso, and so uzopromotha umculo wakhe. In other words, God bless you, I love you all in Jesus' name.
Hello family, lo uthitha uDr. Santana ubuyela nomvonyiso. Khumbula ke ngibamba isigodlo apha eKipaklands ke-Dr. Santana Communication. Kulapho into zenzeka khona, kulapho abantu baphila khona, si-reviva umoya wakho spiritual and physical. Phato pastor ke enibaziyo, abanye sebenikhe nababona oPastor Ndoda, Pastor Mnqumshwana, Apostle Nyangiwe, Pastor Lorenzo. Subscribe on my YouTube channel and like and comment. Izinto ezinamandla ziyeza, ziyabuya izinto zakho, ziyabuya into zakho. Remember ndikwaspa ngoku, I'll be promoting one of us bar. Please, if you buy two, then you can be able to win a container, i trailer yemoto. Xa ugoduka fondini ngoDisember, uqiniseke uba umthwalo wakho umfaka ngasemva ngokuthenga nje ezi zinto endiqinisekile uba zizakunceda. Lunch bar BS eziyi-2.
Hallelujah, hallelujah. Let us lift up our eyes.